Jenny.
Ubuye ekhaya uzobamba intambo mntanami uhole inkampani impilo yami yonke baba bengilolonga ngilolongela lesi kundla.
Be sure to pack your bags.
The family of criminals.
I will not work with thieves and snakes.
Bantu la ngaphandle sebesijikele.
I'll bury what's left of Spear.
Stop the damn car!
Nkulu wakho
uzomela ukuthi ululungise.
Uthula umunya othinta umhlabathi. Nina zindlovu esidle ekhaya ngokwesela belusi. Ngoba beswela umalusi oyabaholela.
Khumbula mntanami. Umhlambo wezindlovu uholwa indlovukazi. Amagaga abanzi.
Niyindlovu. Niyindlovu. Ngicela nibe munye. Nibambane.